It cannot be a matter of killing.
Muni mtoto wako analetwa kama hiti jioni. Muni ndugu yako analetwa jioni utafanya nini?
All I have is a phone.
The police are not in your life.